Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli beibhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngounjalo bazo phambi kokubana ke baphulaphula singene kudaba sithe sanephathelana namhlanje sifuna ushiya lo myalezo siyibhola lethu tshane into yokubana ke baphulaphula ke ibikhona kamaxhakaxhaka sasivaleleyo phaa selibhola lethu tshanele awenze into yokubana ke sininqabele kodwa ke ngoku kwenjenje silungiselela ukubuya sinice into yokubana ke ningasilahli sivuyiswa into yokubana sinibona into yokubana nisekhona nisasilangazelela futhi ke nisalambe into yokubana sinothulela izindaba zezemidlalo siyabuya baphulaphula futhi asinibalekanga kukhona nje apho ke besibambeke khona kwiingxaki bezingaphezulu kwamandla wethu silibhola lethu channel kodwa ke silungiselela ukubuya njengoba senza ke ngolu hlobo masingene ke kwidaba lethu lanamhlanje kunendaba eziphumile zokubana ke abadlali abayi-4 beqela ke lekhaya izathu sipha abasemngciphekweni wokubana bangangadlali phantsi kwesandla ke sikamlumzana umolefenseki abo badlali ke nguprose vuma uhappy mashiane ke nale nkwenkanyana ke yakwamahlatsi kuyaphaka kuwandile duba uthi abo badlali ke bangazibona ke bengadlali phantsi kwesandla sikamolefenseki abafana abadala ukuqala phaa kuprose vuma ndibeke njeyakhe into icaca umfana omdala uzilibaziseka kakhulu into yokubana ke afuna ukuhlala ngenxaba ikhaya izathu siligama elikhulu umfana omdala kumele kazicelela ngoba nawe uyabona into yokubana ke udonga lukekele umfana umthela sicela into yokubana wazama amadlela ahlazi kwezinye iteam ngoba ke uzothi gango ke-ager kuyo uprose vuma bekumele bumfana omdala ngosenginumber 1 goalkeeper ke weqela lekhaya izathu loo nto yakuxela into yokubana ke ikhaya izathu umfana omdala iyamkhanyela imvumi bekumele bahambe umfana omdala ocela ke amadlalo ahlazi kwezinye iteam kuyapha ke uhappy mashiane umfana omdala naye umfana omdala kumele uba umfana omdala acele into yokubana ke awazama amadlalo ahlazi kwezinye iteam umfana omdala kudala naye ke ezizabalaza phaa kuqelela ekhaya izathu futhi ke le nto eziyoung stars ihlale zivuma ukuhlaliswa kuqelela ekhaya izathu ngoba ke zinxiba ii-track suits ekhaya izathu okanye ke zidlalela ikhaya izathu uyitim enkulu indumasi bangayijongi into yokubana ikamva labo apho khaya izathu silithini na ngoba ke ekugqibeleni abafana abadala ke uba bazawuhlala kule baseka bona phaa kwiqela ke lekhaya izathu baphulaphule sisithi ke noko happy mashiane kawucele nawe into yokubana ke uyozama amadlalo ahlazi ngoba ke sifuna ukunibona phaa kwibafana bafana ukuya phaa kumahlatsi umfana omdala naye umfana omdala sithi sathi umjonga phaa kwiqela lekhaya izathu zingeke akho nto ezawulunga umfana omdala ukuya phaa kuwandile duba naye umfana omdala sathi ukujonga phaa kwiqela lekhaya izathu zakho nto ke inolunga ngoba ikhaya izathu sithe asayina ke abadlali abaninzi uzathi gango ngakumbi ke i-midfielders ngakumbi ke phaa abadlali aba-attackers sithi ke nabo ke abadlali kuthiwa basemngciphe pa bangangadlaliswa phaa ngumolefense ke baphulaphula ke akuse yamndodwa nani ke ningake ningene nitshonini into yokubana ke nivanjane ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle.